yɛ Ghana fo mate deɛ maama ɛka kyɛ sɛ maama adwum papa bia mfiri ne ti mu maa da Ghana fo monta MPP fo kyi na monta yɛ papa Akufo Addo kyi na momma yɛ pepe yɛ papa Akufo Addo aba so sɛ 2012 yɛkɔto aba yɛde asɛm yɛkɔ court yɛni ayɛ ne ganigani sɛ yɛsisi papa yi papa sɛ daabi da ɔmpɛ sɛ mogya bɛhwe agu ɛna mate yɛ maama deɛ yɛ papa Akufo Addo yɛyɛ kɛ sɛ maama wosua wosua wo bɛgyina ho aka sɛ abatoɔ no ɛkɔ deɛ ndea wonte aseɛ mese sɛ mokɔ ndc ne bia wɔbɛkɔ akɔyɛ registration bia nyankopɔ bɛtwia wo ka obia nkɔyɛ registration registration mona mu fie mobia so nkɔto aba yɛbɛyɛ ndc mpp a yɛbi da sɛ ɔma ɔmobɔkɔti nneɔma bebree ɛnti mo so no mopɛ ama mkɔto moadwene ayɛ m sɛ dum sɔ dum sɔ ndc ɛdum a na bɔne aba akyiri ɛsɔ a na adwombɔne da akyiri nti yɛfrɛ mu dum sɔ bɔne dum sɔ adwombɔne wɔ akyiri dum sɔ dum sɔ saa na ndc fo so ba nso teɛ mobɛbrɛ ndc yɛ Ghanafoɔ mate deɛ maama ɛka kyɛ sɛ maama adwum papa bia mfiri ne ti mu maa da Ghanafoɔ monta mpp fo kyi na monta yɛ papa Akufo Addo kyi na momma yɛ pepe yɛ papa Akufo Addo aba so sɛ 2012 yɛkɔto aba yɛde asɛm yɛkɔ court yɛni ayɛ ne ganigani sɛ yɛsisi papa yi papa sɛ daabi da ɔmpɛ sɛ mogya bɛhwe agu ɛna mate yɛ maama deɛ yɛ papa Akufo Addo yɛyɛ kɛ sɛ maama wosua wosua wo bɛgyina ho aka sɛ abatoɔ no ɛkɔ deɛ ndea wonte aseɛ mese sɛ mokɔ ndc ne bia wɔbɛkɔ akɔyɛ registration bia nyankopɔ bɛtwia wo ka obia nkɔyɛ registration registration mona mu fie mobia so nkɔto aba yɛbɛyɛ ndc mpp a yɛbi da sɛ ɔma ɔmobɔkɔti nneɔma bebree ɛnti mo so no mopɛ ama mkɔto moadwene ayɛ m sɛ dum sɔ dum sɔ ndc ɛdum a na bɔne aba akyiri ɛsɔ a na adwombɔne da akyiri nti yɛfrɛ mu dum sɔ bɔne dum sɔ adwombɔne wɔ akyiri dum sɔ dum sɔ saa na ndc fo so ba nso teɛ mobɛbrɛ ndc